Okay, okay. Meze neza murakomeye cyane ikiganiro ni Be Live Show turacyari kumwe kuri BTV, BTV Burundi. Aho meze neza?
Cyenda meze fresh. Ndashimira Imana muri byose na hose.
Ego tubashimire cyane mwese mwama muri kumuradukurikirana na cyane cyane kino kiganiro cha Be Live Show. Uno musi rero tugeze ngaha muri commune Mukaza zone ya Buyenzi. Kwibarabara ya Gada twagiye. So siri kwibarabajyaga?
Turi kwibarabajyaga tatu ni muri
muri commune
Mukaza zone ya Buyenzi. Twaje gutembera bamwe bo muri no commune cyangwa muri no zone ya Buyenzi kugira ngo batuganirire bijanye n'umuziki bitandukanye, gutamba, kuririmba, kugira tuwa.
Yeah. Okay, tura ari abantu twahuye ngaha muri commune ya Buyenzi.
Meze neza. Yego ni sawa kwa Karmahoro. Makuru. Ni bon kabisa. Yego.
Akazi kagenda neza.
Asha twe turashimira Imana kabisa, akazi kagenda neza kabisa. Yego.
Bishashe ni bihe ngaha muri commune ya
Mukaza zone Buyenzi. Kujya gatatu.
Asha twege nakubesha kabisa twebwe imbere ya byose twashimira Imana kandi twe cyo tubona kuzenyeza umutekano za leta ibyo leta yadukoreye atuka tumaze kubimenyera ico mbona ni kintu gikuru kabisa kuvyerekeye isuku kandi isuku ikeneye kuri twese kabisa icyo tubona bwa mbere ivyo yatuguye ariko ubutabazi cyose twatinze turamenyera kandi tubona ko ari ikintu gikomeye sana umva igashirika umva bisaba kumenyera gusa nta kindi no kumenyera
agakashi karinjira nka kera baravuga ati imodoka zaraga abantu nsengaha byatumye n'amahera adashobora kwinjira nkuko byari bimeze gute
ya bivana n'abantu kuko ajya ari abafundi akaba nawe akomisoneri ajya uri umufundi ufite ku clientele y'iwabo ufite ababosi b'iwabo bakwiye kukurondera nkuko twe turashabaho kubera iki tufite abaturondera ku telefone urafite ubushobozi bwo gukorera ku mubosi cyangwa ufite address ushaka kujya ahantu hari karuweshi nini hari garage ugatanga 5000 ugakora ibintu mwe nibyobonya kuko isaba kumenyera gusa nta kindi kandi bazobaho gusa kugira nta kindi kibazo
turi badesha kuri BTV rero turiko turagendera abanyagihugu bo muri zone ya Buyenzi kujya gatatu na cyane cyane ngo tuganire ibintu byadusha mu mutwana wabiriwe urugara wugurura imodoka uvura usubira uruha mbega iyo uri kurugurura bihora bishika kugira ngo n'agakiro ntikanagutware ukumviriza akazi ke
basha akazi ke jyewe sinsiba rero gasha akazi ke niyo ngwara y'iwanjye kabisa jyewe umuziki Asha ni uyu wanje kabisa yasha yeye kuvuga mvye mu gitanda cyambere no muziki kabisa ni alarme kabisa no kuri kabisa acha ati kangu ka mutama buraki no ya kamaze ndera mbe gatonya ifo mana yanje wesha ari gira gatiro kanwara ni mu muziki nkaza kwikangura gukiye mu gatondo muziki uracyavuga basha jewe kesha kari ku mutima indirimbo za fizo kweli jewe asha amateka yego
yukunda wenyine cha dukurikirana ucugira nabo utahije na cancane ya ofise abacuti bawe abagenzi abajama umugore abana abajama bose
muri hajewe ko yiri ndiri mu ngone gukurikirana cyenshi ya fizo ni mambo juu ya mambo so yiri ni kuna mambo yego
mambo juu ya mambo
swali ni kuna mambo wacha tufanye majambo na majambo ni haya yetu tunafanya ni kupambana ego
ndirimbo yaririmbye aha nyene muri komi muri zone ya Buyawe
ya Buyenzi
ari no muri garage
ego
cyangwa ndamo ta ko bati ni cyo cyambere ko ta bifuzo gisumbya akabirya abandi barimo
urumva fizo arita ku bantu bose mvanyi yagarara ko na umwe mutonya aratera blague na bantu bose ngaje we turatwitana na kenshi mu Kamenge ko yanjye ni umba mu Kamenge mvanyi turasabikanya turasangira umva n'umuntu yizera bose no mugenze kabisa asha je ku mateka ndamwemera sanja na kwijana je big fizo ico mvuze asha aramenya yuko ko mu bwenzi cyangwa mushigikiye atafisa na bunch boy urayibona yigiya yiri bunch boy urumva turi nyuma yiwe twebwe asha turacha mushigikiye kabisa ubwo nasha nakomereje kumuhanga kabisa yego
Okay, urakoze cyane mwumvise neza yuko akora akazi agakunda n'umuziki umuziki ni umuti wiwe ni alarme muri byose ni umuziki
yego uhora ugenda gushigikira abaririmbyi na cyane cyane iyo bateguye ibitaramo umaze gushigikira ibitaramo bingahe by'abaririmbyi b'abarundi
umbaje bitaramo bitaramo kweje n'ankunda bitaramo kuko tuye mu Kamenge tawe dufite centre jeune Kamenge hajya no twari tumenyere kenshi bitaramo byariya umva mu gisagara muri ville ashaje muri ville ni gake cyane kabisa muri ville ni gake kirasikirese kuri Zone Beach abaye gitaramo gese siba kuko umva niyo ngora yiwanje kabisa giye ku muziki kabisa na madame arabizi je narafuye umva je nafise ubushobozi bwo gutaha icyo mu gatondo kuri muziki madame ashaje ndatelefona madame
cyo muziki ndi mu muziki
ashaje ndi mu muziki ashamaze kumindirimba kuri ahandi ahego yati ati yundi akanibera ubuzima wanyu ubuzima ni bugufi yego aho yari dushwana maze kwimenyera kabisa yego amateka kabisa
yana sasa 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 madame rero twashaka nawe nyine umutashi nabandi bose uhere kuri madame yego kuko madame wawe munatabura umuziki kamara deje rudatashe akavuga ati yo ndazi
n'utangwa ka message ngo ndamaha message neza
atavuga ati ngo yo yagiye kwa kwa misa cyane yagiye kwa
Oh
ya ndazi kwa mwa Juma.
Ego. Merci merci beaucoup en tout cas merci kabisa. Ego. Urumva jewe wambereje wambere ni madame nabwo madame yamwe n'abavyeyi wanje. Nabwo nka madame ndamukiye akarimbo gashasha kafari yase sindakabuka mu mutwe ariko ari akarimbo gashasha kayitwa baridi. Ndakamufije madame kabisa kuko bash nk'ubu rero ari asha nguwe yibere muhira ndamwifuje ko aguma kumviriza kuko namaze gukashira muri flash kare mu nzu chomeka mu mama aguma wirumviriza kazi kwa ego shira ko sha mama nako guri muziki munini nako gushye ko ikira pla rero rongi bintu kabisa mutekano ni wawe flash iri hajya chomeka mushira sha wirira kazi kabisa ego
abandi
nabana banje kabisa numwe dafise manje yo wanje w'umukobwa ngana we ifa ko namosha ico kintu nakimushira munyene arakondo muziki eh kuko ndio demeni wase wiwe yikundira ego kabisa abanya bagenzi banje bose dukorana aho kugigara bose asha bakunda muziki ndabifuje kabisa ko bakiriza kabisa bakunda muziki w'Uburundi tukawashikira abarundi bacu nabo bakashika kure kumagara Azizi ego
urakoze cyane Mr Aziz
ego amese boko
okay turakwifurije umunsi mukuru wa Raidi
batwese kabisa amese
boko okay sawa murakoze cyane okay turashari muri commune Mukaza muri zone Zone ya Buyenzi. Siko?
Ganira n'abantu. Cindi meze neza.
Umvise yuko ari abagore batahura abantu. Abatahura abantu bagiye mu muziki. Urashobora kumara insemene uri mu muziki akagutahura.
Ati muziki nta kindi kintu
kinyuma. Nta kibazo nturi kwande.
Kwande.
Ariko ari wundi ashobora kumara deze.
Wari he?
Kwande.
Oya ha. Reka kumbesha kutanye. Murawo dimata kwa abantu bamwe batarimo.
Ego kameme. Urumva rero ibintu birakomeye sana. Ibintu birakomeye sana muri commune ya Mukaza. Ni commune ndayikunda. Twizi gituma.
Iri gucya irashusha. Kubicara.
Imega ni hagati.
Ngo ni hagati he.
Ngisagara.
Ngisagara? Ah wasang.
None Maria Bujumbura iri he? Muri commune?
Muri commune ya Mukaza.
Meria Bujumbura.
Muri commune ya Mukaza. Si hagati none.
Ni hagati.
Eh.
Meria
nashaka
kuvuga Meria Mukaza iri he?
Eh kare tuvuse meri imwe iri hajya harugusha.
Okay, so imbere ko tubandanya turafise ibihayanishwa. Mukurikirane ibihayanishwa kandi turasavye abafise ibihayanishwa uko bimeze kose zana kuri BTV. BTV.
Nabona yuko
niyo kunda kuvuga cyane
bivuga. Jengwa ni cyo ndakuvuga cyane. Bandi mwe ko budadukurikira beshe. Murabona neza yuko tunabasanga naho muherere. Murabibona neza. Ega baraza kubibona baraza gutanga baza gusanga twideplashije twanga twiyunguruje tukabasanga aho muri ko murakora kugira ngo nitunabagore. Twege turashobora kubakora ibintu byinshi mu mwanya mutoya kuri BTV Burundi 6689 Canal Plus mashaka kudusanga aho hantu.
Yes, no munsi nkuko tumaze iminsi tubabwira BTV turabagendera mu mashyirahamwe ya nyuma entreprise byo musanzwe murangura mukora. Hanyuma tukishikira ku kivi kugira ngo tumenye amaproduit mashasha ibintu bishasha mba mfise siko ego
nibyo cyane no musi twashimye kugendera kuri Dream House
Dream House
ego kugira ngo
Dream House urazi yuko kenshi wa mabaje kuri BTV bo bakaza kuri BTV uno munsi twebwe nitwe tugenda kuri Dream House
ibintu bishasha bafise badufitiye no munsi twashimye kwishikira ku kibanza
bafise ibintu byinshi cyane ama telefone ama chargeur nibindi byinshi byinshi ama écouteur siko
ego
okay uno munsi rero twashise kugira ngo batugire ibintu bishasha bafise mwaka w'imbibiri na mirongo ibiri na kangahe
na kane
aha okay sawa sawa ukwezi kwa kangahe
ukwezi kwa kane
okay sawa sawa mhm okay turashise ninga nisomoke ninga ke ndashaka kukwakira meze neza
cyane gose
muri Dream House na mahoro
menshi
na mbere twashaka uramunsi abakunzi bacu itwa Anirania
ishimwe
abakunzi bacu ba BTV bariko baradukurikirana mu bice byinshi by'igihugu bishyi n'ahandi hose
abakunzi ba BTV amahoro menshi amahoro iwanyu twekwe tumeze neza turabakunda karibu muri Dream House tubafitiye bishasha byinshi cyane gose mugume muri branche mugume muri connecte dukurikirane tubafitiye byinshi cyane uyu munsi ego
okay sasa urakoze cyane uno munsi twishikiye kuri BT kuri Dream House mwisanzwe mwebwe muramuza kuri BTV mukatuzanira produit shasha musanzwe mufise muri ico gihe ariko uno munsi bariko barabona ko twaje mu bubiko aho ibintu byose biringa murashaka kubigira rero tuheruka kuri pack umwaka mushasha kwezi kwa kane nta kintu gishasha gihari promotion ibintu nk'ibyo
ikintu gishasha gihari nuko nkuko mubizi kwa mana ama produit meza afise qualité afise novga sico kimwe n'ahandi muri Dream House ku biciro bitavuna turabafitiye ibintu bishasha donc notamment turafise ama smartwatch mashasha agezweho abantu benshi bahora bagira amakomenti hanze ariko uyu munsi muri Dream House twaba yumviriye ko tuvuga ati reka tubitume ku mubisange hafi cyane rwose so duhere ku ma iPhone turafise ama iPhone 13 14 15 nkuko mubibona ngaho hariho shasha Galaxy S24 donc Samsung Galaxy S24 Plus iheruka gusohoka vuba cyane muri December uyu munsi twaba tuyifise mu kwezi kwa kane atamezi genre il m'a dit que amezi ane ikozwe urumva ko abayi telefone nziza kandi ibayi telefone igezweho donc turafise ama smartwatch turafise i ama hanoteko tu vois giciro kitavuna harimo byinshi cyane rwose donc ama écouteur meza murabona atesa genre ya murabona atamenyerewe bien sûr haba harimo ceinture kwa papa musobeka
babasirimu
yego babasirimu ba nyine na makavati ni kitwara byumvire ko namwe harimo ceinture umugozi mwiza cyane genre wisaha voilà kuzuba naho nyine twavuze ati nono rya zuba ry'ubujumbura rya zuba ry'uburundi cyane aho muherereye hose nabyo nyine twarabyumvire ko turabazanira ama smartphone arimo ama filme voilà murashobora kubegwa mufise isaha nziza mufise ama écouteur mwambaye zidashobora gukoroka voilà turafise
iyi paquet yose ni ku mafaranga angana
kuki ni kuri 200,000 gusa baje 200,000 gusa ni muri Dream House ego cyane turafise ama inote yo kunyene jo aratandukanye iyi ni GP21 iyi ni RW26 Mwashuwa kubibona? Awa kunda chane gozi, siyuku ala jeune. Ala jeune na mjeune mwashuwa gubura. Adafisi akanuka kadede ambe kubuko. Kandi osi na maperle ya, na maperle do kalite. Mkubuga urashuwa kuko gana, urashuwa bora ni na maperle do kalite chane gozi na ingachuya. Karikona kan kalito, wala kan. Kanyambara wami, bien sûr. Wala nisaanzi za chane, na matelefone meza chane. Ego.
Ego je nabonye ama telefone ngaha atandukanye nabonye ama iPhone 10 ama telefone atandukanye ariko ntigeze tubwira igiciro ahanini ni
igiciro ego nka Galaxy S24 Plus nishasha ku giciro cha 8,900,000 nimwumve nimukanguka mwibaza ngo 8,900,000 ni menshi cyane bivanye n'ibintu mushobora kwikoda no kuvuga ni telefone ushobora kugufatira neza video aba créateurs de contenu karibu simakugure ugure kamera no iyi irashobora gukorera avec ikarite nziza cyane gose urumva urashobora kugira zoom gushika kuri 500 metres murabibona yashidishoni wagenze
miliyoni munani n'ibihumbi amajana
amajana amajana
amajana abiri
gusa amajana abiri
gusa
kari guca urumva ko nako ndarenza ariko dream house nawe yari kavuga ati oya iyi ni amajana abiri kari gucane basha kari bugose kuko abari ko barazituma hanze izi zina zide kandi nizishasha nizijya nyine batuma ntibasubire kuba kumene ku mutwe avec kuzituma yukina mu kozo dream house yari bazi ni kugiciro kitabuna kari gucane gose
ego kuri iPhone 10 ziri kugiciro kimeze gutya cyo kuzereka
kuri iPhone 15 iri kuri 7,300,000 ntituguma tuduza zira ntituguma baduza ibiciro n'imikino
y'iki
voilà ugakuriro keza gose 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 ku mukobwa top sala ku muhungu top sala kari ucane
okay hanyuma iri ya nayo
iyi ni iPhone 14 kuri 5,900,000 nukuvuga udakwije miliyoni indwi ashobora gucagura kuri 14 kandi ntibitandukanye kine ego hariho difference mugabo sinovuga yuko ari nini cyane nukuvuga ufite miliyoni 5 urumva amajana 10 kari mu dream house ratahana iPhone 14
okay tufite indi hariya
ni iPhone 13
ego
igeze ku miliyoni 6 n'ibihumbi 400 simashe cyane
yego
ku bantu mukunda ibintu byiza se qualité kari
Okay.
Nabonye smartwatch yego set sa sengani
ego
ninde 200,000
ego nokuvuga ama smartwatch nta saba makartim
okay
nokuvuga ararambisha aussi umuriro arakomeye ara resiste genre afise capacité nini karibu noneho mushaka kubimenya cyane gose reka nitwume tubivuga hano onye cyane gose karibu mu dream house kumbure ni mutabona iyinye ko mushobora kwishima hari izindi nyinshi cyane gose tuzanye bino si ibyo zonyine dufise byinshi cyane gose byiza ku biciro byose muto na mukuru wese arashobora kugurira
yego mu kurangiza turashaka utubwire aba ariko radukurikirana dream house bayisanga hehe canke bosanga hehe ama produits ya dream house ataringa kuri siege
dream house iri kuri chaussée pense kuri gakasore ugeze muri rond-point ku mafeu ugacuraba iburyo bwawe noneho urahabona nahantu heza nahantu haboneka urabona ivyuma urabona mu biyo yuko hari ama telephone abamanitse nahantu heza cyane murashobora kubona mushe muri rond-point nyene juste ku mafeu muri ko muraduga ama JCCF niho dream house ihari hejuru hanantse dream house ariko n'umukobwa mwiza cyane gose afite telephone mucamenya ko mushite kuri dream house
Yego. Murakoze cyane turabashimiye kubona mwaduhaye kanya kugira ngo tumenyeshe abakunzi ba BTV na Dream House ibintu bishasha mu busanzwe mubafitiye.
Murakoze cyane gose turabashimiye. N'undi munsi karibu tuzoba tubafitiye byinshi cyane gose gusumba uyu munsi.
Yego.
Umvise Dream House mwumve ibintu byiza cyane gose kwa ko turabifise ntiduta hasi nta na rimwe.
Murakoze cyane. Okay, nkuko tubabwiye uno munsi tuza kuja kugendera ba partenaire bacu na cancane bafise ibintu byinshi bakora. Umunsi rero tuvuye
muri ville. Tuvuye muri mushiramwe rya Dream House. Hanyuma cyo turahita turamanuka. Urya niwe wanzanye?
Okay, ah ni muri quartier asiatique muri commune ya Mukaza kuri BHB. Ni agence yo muri asiatique. Ego ni gutora amahera no kuyabitsa no kubitsa no kubikuza kubikura okay sa okay so turaje rero kugira ngo batubwire ariyo bishasha ubu amabanki menshi basigaye batagora abaclient
uri
muhira
hirya no hino ni muri ntumbere yo BHB
ya manera ariko tegeza ko yafise muri konti
atafise
bigenda gute kuba ufise telefone ngo ngucugenda muri B ngo nsinda ucinkura amafaranga muri BHB yakura
he ariko ni makubu yafise
ego ndakwakiriye karibu ego turashize rero kuri BHB agence oblia asiatique turabonye type ameze neza sana abakozi muri banki bari smart very smart usanga arasobeka akacashira kuna cravat ngo ni sinye ngo ni kimenyeso cy'ubwizigi Ako kura mafranga ifo kugira umuntu w'umwizigi
kandi usategeza kubyugara
eh apana gukora ko so tura kura mukije meze neza
ego amahoro neza
muri BHB ni sawa ni mpore
cyane ngo simburana namwe ko hakeye cyose bimeze neza
ibyo n'agafaranga ntigera hasa nawe uri kino
yibona we cyane
cyane akazi uronka muri
kubera iki cyeno karo Kuberi gije onyitsigira prem. Kuberi gutanyitsigira.
Oya. Umba nkuronka kazi muri banki.
Kuberi.
Amafaranga uronka yose uje yakoresha neza. Urakoze cyane. Ibintu ni byiza muri banki ya BHB ariho benshi bakurikirana ino banki ariko batamenya utuntu tumwe tumwe turi ngare rero kugira ngo mubahe umuco. Ona cyane cyane kubijanye n'ama service musanzwe mutanga ngaha ibishasha mufise ivyo abantu batazi ijambo ni rwanyu rero turabahaye kazi
ego murakoze cyane mbaje kubaramutsa ndamutsa n'abadukurikirana nkaba nitwa Rakaza Store nkaba ndumwe mu bajejwe igisata cyo guhanahana amafaranga mu buryo bunyarutse hano muri Banque de l'Habitat du Burundi banki y'uburayi mu Burundi BHB nkuko rero mwaye ko mubivuga turorohereza abanywanyi ba BHB abarundi kugira bashobore kuza barakorana na BHB aho bari hose nkuko musaze mubizi BHB ni banki isanzwe ikora aramaze imyaka irenga itatu iri kirakora nk'ibanki bwa mbere yakora nk'ikigega kijejwe guteza imbere uburaro kuva rero hibereye ibanki yarinjiye mu bisata bitandukanye bimwe bimwe tuza kuvuga nako ari byo bisata byo guhanahana amahera mu buryo bunyarutse bworoshe ku ma telefone ngendanwa ego
ico gisata kimeze gute baca mu buhinga bumeze gute bigenda gute mbega umuntu arinda kubica kuko nyine ntabafise ikonti mu banki BHB
ego ubwo buhinga bwitwa BHB eCash inyishu ya twese urumva ko twabazaniye inyishu ariko kugira nk'iyo nyishu teza ku ofise bimwe bimwe mu bisabwa harimo ikonti muri banki y'uburaro iyo konti nayo kuyuguruza hano mwashitse ni muri carte asiatique ni hamwe mu vyicaro bashobora kugururiza konti ya BHB tukaba dufite n'ikindi cicaro muri ville aricho cicaro gikuru iruhande ya ambasade y'Ububiligi no mu kinani iruhande ya petit seminaire kunahangwa iruhande y'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ingozi ni gitega no mu rumonge aho hose murashobora gusangaho ivyicaro vya BHB bakabugururiza amakonti ni ku buntu tubasaba ko muza gusa mufise ibibaranga mu kuguruza iyo konti weje kuguruza iyo konti tubaha uburenganzira bwo gushobora gukurikirana konti yanyu aho muri hose biciye rero muri ubwo buryo bwitwa BHB eCash
mbega nk'ubuntu murashaka avuga ati je nshaka kuguruza konti muri BHB mu majambo make basaba iki ntibasaba amananiza bitwara umwanya gute
murakoze cyane nkuko narinda bivuze tubasaba ibibaranga ibyo navyo hariho karata karanga muntu cyangwa igitabo cy'inzira tukabasaba n'udufoto twanyu kugira dushobore kumenya ati uyu mukiriya ni naka hanyuma nta kindi tubasaba konti yacu tuyibugururiza gashutangura kuyikoresha ukuri kwano
ego muri kino gihe abantu ubuhinga bwarateye imbere arigiye amabanki mu mutangura saa 2 kumbure saa 11 mukaba mugaye ariko umuntu ukacusanga yashikiwe n'ingorane ashaka gukoresha amafaranga ahari hose mu ngodo ufise aga telefone ukarondera amafaranga bitagoranye bimeze gute ico gikogwa mwara gitanguje wanyu bimeze gute
ego nariko ndabivuga nti hariho igisata twashizeho arico BHB eCash aho umunywanyi wese afite konti muri BHB ashobora gukurikirana konti yiwe biciye kuri telefone ngendanwa ku buryo bwa EcoCash canke LumiCash aho rero bisabwa gusa kuba ofisi yo konti tukaguhuriza na konti yanyu ugacutangura gukoresha ubwo buryo rero kubukoresha buguha uburenganzira butandukanye harimo gushobora kubitsa harimo gushobora kubikuza harimo gushobora kuraba ibyakorewe kuri konti harimo no gushobora kuraba ubutunzi bwa konti yanyu wibereye ku kazi wibereye ku mirimo ku isoko muhira ahariho hose no kwishure umunyeshuri bayifise akaba afite telefone ngendanwa arashobora kuraba ati mfise uburyo bungana gute shobora kuja kuriha amahera ya kaminuza menye amahera yagiye ko rero ivyo vyose bica kuri telefone ngendanwa yanyu tukaba tubasaba gusa ko ubusanzwe ufise konti hano muri BHB ukaba ukoresha n'ubwo buryo bwo gutuma tumana kamakuru cyangwa guhanahana amafaranga aribwo eco cash cyangwa ibindi cash
ikibazo cya internet hari gihe cyangwa connection hari gihe bigorana kubikuza gusanga amahera yatebye iki kibazo BHB yaba yagiteye umuti
ego cyane ica mbere na mbere mbanze guhumuriza ko abanywanyi nuko si bintu biza gusaba ko ufise telefone uteza ku ufise connection internet bijya byo kugura amabuke urashaka kubikora no kuga telefone gatoya kamwe kamatushe uti bigenda gute uca kuri mu gihe usanzwe ukoresha eco cash uca ku kanyenyeri 144 kadirisha ivyo birakora kuri telefone ngendanwa yose nidakoresha connection internet limikasha cha kanyenyeri 163 akadirisha nahone ukaba ufise uburenganzira bwo gushobora kuraba ibikorerwa kuri konti yawe.
Okay, mwumvise rero ko ibintu byoroshye cyane muri BHB ushobora kuba ufise konti yawe ariko kandi ukaba ufise eco cash cyangwa lumicash aho uri hose ufise inoti yawe siko bimeze
yego
kumbure ariyo ikindi kintu gishasha mwateguriye abanywanyi banyu muri no mwaka 2024 cyane murazi yuko tukiri mu ntango tweruka kuri kuri pasika abayisilamu bafise umunsi mukuru wa Eid kumbure nta kantu kakabijya mufise ku banywanyi banyu
akabijya ntikigera kabura murazi ko umwaka uhera twabahaye bishasha urusho bw'ingurane zinyaruka kandi z'imisi mikuru rero n'ubu turafitiye akabijya nibaza ko vuba cyane tuzakwa bashikiriza muhinga ngurukana mumenye nyene aho twa turazana ubundi buryo bwo gushaka kuronka amahera amafaranga umunywanyi wese akayaronka hari hose mu buryo bworoshe buteye imbere bwa kijambere nibaza ko karacatekeye ariko vuba cyane turakabategurira nibaza ko umunywanyi wa BHB hari ico tumusaba ni kimwe komeza wizera BHB ukorana na BHB ikuzanira inyishu ikuzanira n'uburaro bwiza ukabandanya utera imbere
egome murakoze cyane turarangije ariko kandi ariho abantu bashobora kuvuga ati twebwe cyumvise Ngozi Gitega Rumonge no mu gisagara cya Bujumbura mbega murafite indi migambi kugira ngo kumbure BHB izo shiragire no muzindi ntara no mu yandi makomini
ego cyane ibyo migambi irahari uko tumaze imyaka itatu urumva ko tugeze ku mashami agera kuri indwi mu myaka itatu ni novuga ni intambwe nini kandi nibaza ko vuba cyane tuzobamenyesha bishasha nyimbara amashami mashasha mu buce bumwe bumwe ariko gushika ino saha uburyo twabaye turazana n'uburyo bushobora gufasha abanywanyi aho bari hose nubwo hataba hari ishami rya BHB agashaka kubona ibiri kuri konti yiwe kubika no kubikura no kubona ubutunzi rero muri uno mwanya tubaye turafasha abanywanyi bari mu mpingo zose z'igihugu kuronka BHB mu matelefone yabo ariko nta kabuza vuba cyane tuzobamenyesha n'ayandi mashami mu bindi muyindi mice tutari bwashikemo tuzoba twuguruye
twazobashimiye cyane tubashimire
rwose
mwakoze cyane kuhaca nibaza ko no hanyuma karibu amakonti karibu n'ibindi bitandukanye niza ko makonti mwamaze kuyuguruza
yego mukivuga bwa mbere twa dufise konti murakoze cyane turabashimiye cyane tushyize ahantu mabona ari ibintu bya pièce de rechange ibintu byo gukora amamodoka amamoto n'ibindi byose so tugira tuvugane n'umuntu umwe ariko muraza kumukurikirana nangu saa ibibazo bitandukanye tuza kumubaza mambo vipi uko poa
uko poa brother nashukuru Mungu nawe
mambo yanaenda sawa
yeah
Buyenzi BYZ City uko sawa
tuko sawa kabisa off kwenu nyenye BTV
si tuko fresh sana BTV tuko sawa tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumekutana hapa maskani ndio
Yeah, hapa ndo maskani. Fresh tu. Lakini sema tu wateja sio wengi tena kama zamani kwa sababu gisi unavyoona wame walio wanakataza kuparkinge magari hapa Buyenzi.
Excuse me, mpati wateja kama zamani. Kama mkoa unapata 100,000 kwa siku leo unapata 50,000 au 20,000.
So
kuna mabadiliko fulani
hapa. Yeah, kuna mabadiliko kwa sababu kuna yani wamepunguza movement kidogo. Kwa sababu kuna wale wa mekaniswa walikuwa wanatumikia barabarani na wengine wanagana wanakuja kama wa commissionaire. So yani hivi kwa sababu unaona kuna movement mengi ya magari. So yani kuna utofauti kidogo. Mm-hmm. Kuna bosi anaweza kuwa kaparkingia gari yake hapa anaingia hapa ama anaingia mu restaurant. So hivi wamepunguza kikubana umeparkingia muda mrefu wanakushika. So yani inakuwa haupati tena wateja kama zamani vile. Hata ni kwa neema. Yeah.
Kwa ni kitu gani ambacho nachokiomba labda serikali kuhakikisha kwamba labda mnaendelea kufanya kazi yenu kama zamani jinsi ambavyo mko mnafanya kila siku.
Cha kwanza wangetukubalia kwanza sisi watu kwanza wa magari tuweze kwa tuna parking gari zetu basi mbele ya duka hicho tu. Yeah.
Okay, sawa. Tofauti na kufanya kazi hizi za hapa unakuwa unafanya pia kazi za usanii unacheza sawa? Wewe ni dancer unakuwa unafanya dancing tofauti. Labda unaweza kutuambia kwa uchache kazi za kucheza umezianza mwaka gani, umezianzia wapi na umeanza kufanya kazi na msanii gani?
So hii kazi ya kudensi nimeanzaga zamani sana. Inaweza kuwa kama mwaka wa 2020. Yani 2020. So kipindi nimeanzaga ilikuwa ni ile kipindi Wiz Designer angalikia anatoka. Ya tulitafutaga tufanye kazi pamoja hapo ilikuwa anatoa Kokoriko. Ya Kokoriko ndo muziki wake ni alitafuta ganza kutoka nao. So haikuwezekanaga kwa sababu ya muda. Kipindi ananitumania message nimekuwa nipo school afuna mega imekuwa imeisha. Kuna yani sana napata hivi message na inakwesha kuwa nyuma sana. So hiyo siku ikanipitaga hivyo tukaendelea tunachat tu pagi tukafika modern view tukaonekana mwa ile scene ya Ninja. Apre hapo tukaachana tu tukabakiana ile tu mazoea kusalimiana nini. Tukatoka hapo tukafanya kazi na champagne. Mhm. Yes, sara mpaka hivi ningali na champagne.
Mhm. Yeah. Yani kwa umesema kwa nani? Ulianza kwa nani?
Wizi.
Kwa Wiz Design. Yeah. Wiz Design umefanya naye wimbo moja tu.
Wimbo
mmoja. Wimbo wa Moda View.
Moda View.
Okay. Moda View ni wimbo wa Mr. Wiz Design. Ni msanii hapa nyumbani nadhani kwanza tungepata muda wa kuifuata.
Yeah. Wiz Design up on this so yeah.
One way.
Yeah, man I'm Wizo. Yeah. Mazo nyo marura. Wiz Design basket na nyonga. Fata banana no itange kumuhana. Yeah. The moment you got my teacher, you know we did it. Kuganeza, Eregabuja, Baby Sabu Burambe. The moment you got my teacher, you know we did it. Kuganeza, Eregabuja, Baby Sabu Burambe. Yeah, Jamori Moda Vio, Amoda Vio, Ingamori Moda Vio, in the night, yo. Jamori Moda Vio.
Yes, I'm dating. Yes,
I'm dating. Oh yeah, yes, I'm dating. In the night long.
The moon. Jean Piero. DJ Kiss.
One way.
Saint Priest. Saido. Young man. Work one.
Okay, so. Ukaanza kucheza na Mr. Champagne, sawa? Yani wewe ni official dancer wa official dancer wa Mr. Champagne.
Yeah, so kawaida kwa Champagne guest tunavyotumika, mimi natumika yani yeye anapaga na nitafuta mimi ananiambia dogo niko na shida dancer fulani. Na hivi kama hivi unavyoona muziki wake niko tu. Yeah, niko tu aliwahi nitumania kabla hata haijawahi toka akaniambia dogo beat ndo hii, nikamwambia brother hii beat ni so. Kama mnavyoona hii masiku hapa naanza chama challenge. So lakini dance alikuwa shaipanga zamani. Alikuwa shaipanga na alikuwa shaintumania, nikasema bro hii song ni so kabisa. Kanaambia haya niko na shida wa dancer event. Nikaambia siogopi brother hiyo imeisha. So kama hivi gisi tuko hapa tuko ndo mara kati yako tunatafuta tu tuanze shoot video mwezi. Lakini anapanga kuiacha mwezi wa 5.
Ah, okay. So. Na jinsi ambavyo mnatumika na Mr. Champagne, wewe unaingia kwenye video moja kwa moja au unaonekana akibadiliza kutoa video unaonekana kwenye challenge? Inakuwaje?
So mimi naonekana kote tu. Naonekana kote nikijisikia kwa sababu mimi ndio naweza sema kama chef wa group. So kuna scene inaweza kuwa unasikia tunahitaji watano wacheze fast fulani au 10 wacheze fast fulani. So mimi naangalia dogo cheza wewe nafasi yangu ikae hiyo nafasi yangu au mimi naangalia nipisha hapo mimi nikae hapo tu yani tunaachiana tu ni makazi nikitaka nifanye yote ni sawa.
Okay, sawa. Labda unaweza kutuambia kuna mwanzo umetuambia kwamba ulikuwa shuleni, sawa? Lakini pia wewe ni dancer, lakini pia kuna kazi ambazo unazozifanya hapo. Sawa, unaweza kututofautishia uliendelea na shule, uliacha shule, una mix vipi kazi hizi ambazo unazozifanya hapa labda shule pamoja na kudance?
So cha kwanza siwezi nikaacha shule kwa sababu shule ndio kitu kenye mzazi wangu ananikazania sana. Ananiambia soma, achana na mambo ya muziki, haina kitu, haina nini. So mimi naambia mimi niachie, mimi nitajua kisa kulijere. Kuna muda hata kwa kama size hapa ni asubuhi. Ukiangalia mwa ndani utaona uniform yangu, yani kienea mida saa 6 tu, nafunga kazi, naingia mdushe na koga, naingia school. Nikitoka school ndo kuna yana kwa gari mambo ya kuchati kwenye simu, madili yanatokea ni kwenye simu. So nafaga naangalia nasema kama hivi naona leo nitapata dili saa fulani. Yani inabidi nisende kwa masomo kwanza, nichape kwanza hiyo dili. Alafu takuja rudililia kesho. Ni hivyo tu ndo kinaendelea.
Yeah. Na labda unaweza kutuambia ni mafanikio gani umeyapata katika kazi ya kudance? Umepata mafanikio gani? Unapata kitu fulani au bado mambo yako chini zaidi? Unafanya kwa kujitolea au kwa kupenda hiyo kazi?
So, unaona cha kwanza kazi kwanza inabidi kwanza uipende. Mimi sikipata kinaweza kuwa kidogo au riziki nacho. Inabidi kwanza uipende kwanza. So siwezi sema na hapa eti napata kipato kikubwa, so hapa ni kazi ya mzee wangu na no. Yani ananipa tu kama peti na wechukua yako hiyo weka mfuko. Unaona na kudance pia ni hivyo hivyo, mimi ni mkubwa wa kundi. Inatokana sasa na gisini tumeongeana na msanii. Kwa sababu Champagne tunaongeaga wale wa dancer wote event. Masikia tunaongea hata mlaki 3, 5. No, alafu mimi ndo na Jackson nitawagawia wale. Ya ni hivyo tu.
Okay, sawa. Okay, kuna wimbo wa Mr. Champagne umeshacheza, si ndio hivyo? Yeah, unaitwaje?
Nimecheza karibia ta nyimbo 2 hivi au 3 nimo ndani hizi za hapa pa nyuma, Avance nimo. Okay. Na hii hapa nyingine ameachia kabla ya Avance, na pia kuna hii nyingine ile Avance na Mama David Rive Rouge Rouge so. Okay. Kama jina hivi na niru.
Okay, acha basi tusikilize na kuangalia. Okay, biko bien. Ah, okay, sawa. Tutifuate vitu viko bien. Sawa. Alafu baadaye tutarudia hapa tuweze kuangalia cha kumalizia katika hii section yetu hapa pamoja na mshikaji ambaye tuko naye.
Na changanya changanya changanya.
Wiwi
changanya changanya.
Cheza na champagne changanya.
Na fa. Changanya changanya.
Vitu biko, vitu biko, vitu biko. Si wasikie, museme nguvu, munasema
Bitu biko pia.
Bali nikadala, tukaacha na siku kufa
Bitu biko pia.
Kila siku party, mina enjoy na marafiki
Bitu biko pia. Na changanya, changanya, changanya.
changanya changanya. Si alini ya changi masikingi Abo Uyu mutoto jamani mufitingi Pole sana Anataka turudi sasa unafata nini nini
Bitu biko pia
Na changanya 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 Na changanya changanya changanya
Mamae
Changanya changanya
Kajala masanja
Bien
Mama ya Paula
Bitu biko pia
Akim kisos
Bien
Fall
Bitu biko pia
DJ Ashant
Bien
Na Hollande
Bitu biko pia
Revolution Sound Music
Bitu biko pia
Bitu biko Bitu biko Bitu biko
Bitu biko pia
Si wasiki Museme nguvu Muna sema
Bitu biko pia
Leo ni fedi Tutakula na tutakunyu
Bitu biko pia
Kupesa zetu
Bien
Tuta enjoy
Bitu biko pia
Tutalala
Changanya changanya changanya
Sembadi
Changanya changanya
Nikobuka
Changanya changanya changanya
Mamai
Changanya changanya
Era Le déclarant Adam Katumba
Era
DJ Dabo Mix Wadabo Mix
Era
Walisema Mr. Champagne sitatoboa
Nani wana?
Wakajenga kuta wabifu nikabomoa
Fusa le comprendre
Sasa East African zime nalijua
Felicitation
Napendwa na kila lika Nikipiga show kwangu wakika Nini soja pamba na kila vita Ukingia nga zangu utajuta
Misi wa kompli
Na changanya changanya changanya
Changanya
Changanya changanya
Wewe
Changanya changanya changanya
Bata changanyi kiwa
Changanya changanya
Kila kona madili ya mechanganya
Yeah
Madili ya mechanganya
Yeah
Kila kona madili ya mechanganya
Yeah
Madili ya mechanganya
Na changanya changanya
Sasa mesta champagne La force Jeza la champagne wa Jeza la champagne wa Kado la familia Jeff Amoni Uraga Bicha Oui oui C'est pas dit
Ah Aksene Otuka Nakata Kiuno Ah ah Anakata Kiuno Neke Marara Anakata Kiuno C'est pas dit Anakata Kiuno
Kalala wa Belgique
Eric Bab Des grands journalistes
Félix Maroy
Bitu Biko Bien
Turingaha ni pièce de rechange ariyo ibintu ama pièce atandukanye ngaya ama modoka arakugira ati uniforme ziyo ziringanye ne iga premidi ayejeje akazi acafata uniforme akambara kwishure avuye kwishure acayibaza ibikogwa byo gutamba amaze gutamba n'abaririmbyi batandukanye Wiz Design Mr Champagne aragira challenge araja mu clip video ibintu nkivyo bintu bimeze neza sana tuko bien ni clip ya Mr Champagne asanzwe akorera ni kitu gani sasa unaweza kushauri watu kwamba wanaweza kuona watu wanacheza wakiona kwamba hivi vitu havina maana nini mambo kama hayo labda ni vitu vya watu wamekosa muda wamekosa kazi ni kitu gani unaweza kuwashauri wewe kama mtu ambaye umeshapitia katika mambo tofauti tofauti una mwanafunzi unafanya kazi yako hapa lakini pia una dance
so hapo kawaida inatokana sasa na mtu mwenyewe so kawaida mimi naweza sema agisi kama mimi gisi mimi niko mimi najituma vitu vingi so afu na ule mwingine amechukulia kama dansere kama maisha unaona yani mimi najituma kwa kila kitu na ningemwambia tu najitume kwa kila kitu asibakili tu maile dance kwa sababu akibakili ama dance ndio itasababisha awe anavuta anafanya nini kwa sababu ya Yani amekuwa sana influencer, yani amependa baki tu mwa influencer au dancer kuliko kufanya mambo mengine.
Yeah.
So mimi nafanya mechanic na soma na mimi nafanya dancer. So yote naweza nikafanya kwa wakati. Niko jipanga tu. Ukiweza kujipanga unaweza kukamiliki yani ka tutaendelea na yote.
Yeah. Okay, sawa sawa, tunashukuru sana na labda utakuwa na neno la kumalizia kwa watu ambao wametufuatia hapa kupitia BTV. Wakumbushe jina lako, unaitwa nani na unafanya kazi wapi pamoja na kila kitu kwa na kaneno kwa kuwatakia labda siku njema na kuwasalimia tu kwa ujumla.
So mimi kwa majina naitwa Moise Mbi, kitafuta on Facebook ni Moise Mbi, ukiingia Instagram ni Moise Mbi, au ukiingia TikTok ni Moise Mbi, so niwatakia tu siku njema, usisahau kusubscribe kwenye BTV. Okay, bye bye.
Okay, respect turabashimiye cyane muvise neza yuko ibintu byari bimeze neza cyane, turacyari muri commune Mukaza zone Buyenzi cyangwa benshi bahita BYZ.
Ego cyane turacyari mu Buyenzi muri zone ya Buyenzi muri commune Mukaza mu gisagara cha Bujumbura.
Gisagara cha mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihugu cy'u Burundi.
Muri yase?
Oke.
Muri Afrika? Kwisi turacyari kwisi, nturaje mu ijuru. Okay, so twahuye ngaha na bajama bacu tukunda sana. Meze neza?
Ego cyane tumeze neza.
Ligara imeze neza. Cyane jahaye.
Byanse cyangwa byaje?
Muri gara ariko bako byanse no kunyene mubibona.
Yeah. Mwisho bandi?
Claudio.
Oh, poa. Eh, ya man, umeze neza?
Ndashima kabisa.
Raoneze.
Ndashima frema.
Sawa. Umudada niwe akunda kuvugisha abatipe, okay? Vugisha, okay. Ndagwe mikro.
Ibyo abatipe wapi? Umeze neza, akazi karagenda, umurano nk'abakiriye uko bimeze kose. Chenda bona usana n'ubundi ndikombona usana umuntu ahejeje gukora mukanya ugwiri kurakora ukora vura imiduga, reka tuvuge kuvura imiduga bihora bigenda gute, akaziki uhuru agashira impandu kakumviriza
akaziki? Oya, akaziki dushira mu woshira muziki mu byoma.
Oya, kurakora akaziki washira kwanda tikamare nirungu basi ndiko ndugana n'amaburo ntahava nkorokana.
Ya musi ntiwoshira yo muziki sisi.
Nakumviriza ega abosi bazana umuduga harimo nakaradiyo akaziki turiko dukora ku muziki, urawukunda basi?
Muziki ndawukunda cyane rwose.
Bari gukunda umuziki?
Ugabanya ibyiyumviro se tu umuntu yicaye ahantu uri kurumviriza akazi ke n'urumurisha rehera.
Akazi ko ukunda kumviriza naka?
Kadaboje.
Daboje akaririmba ukunda kumviriza kiwe bwa ati je ha. Daboje arafuse akarimba gaguhora ku mutima niyo uryamye niyo ukakora umuduga akunda no kuza mu mutwe.
Ninyishi.
Vuga nka tubiri ukunze.
Ubu se nuje ndabyumvira ubunyene se.
Ana kama ibuka izina?
Oya.
Vuga ko dubuye ibyitafashe.
Yego.
Ukunda iki?
Arashwashwa mutsameze neza atanga ibintu by'amabuti.
Okay, musazumu kora akazi ka mekanike siko? Muri kino gihe kera twasanga amamodoka menshi ngaha menshi yaragabanutse ari ngingo yafashwe. Aricho byagabanuye mu kazi kanyu ka misi yose, aricho byagabanuye?
Aricho byagabanuye ariko kuba umugambi wa leta tegereza kujana n'ibihe uko bigiye. Mugabo kubwa nakazi turiko turangara benshi. Ngo activity ya kera siyo yubu none ushubibona.
Mbega hari icyo muba musaba leta kugira ngo akazi kanyu kabandanye neza, akanoti kinjire nk'uko kahora kinjira? Kuko ndibaza kenshi murafise n'imiryango, murafise n'amafaranga mukoresha mu miryango no mu bindi mu buzima busanzwe.
Turico dusaba leta ni uko yoraba ukuntu iregariza kugira ngo twongere dusubire dukore ubuzima busanzwe nk'uko byahora.
Ego, reka tugende kuri uno mugenzi wacu umeze neza?
Ndashima kabisa.
Cyembo nyo fiso tuye kutere mu izosi nke kuko ndakazi.
Yego. Yego, muziki ndagukunda. Muziki ndagukunda.
Wewe ukunda muziki? Ikintu cyo ukundishije muziki ni iki? Kuko hari abandi tuzi bakunda sport, bakunda ibindi bintu bitandukanye. Kuko ukunda muziki wewe?
Cyane ko muziki wa time iyo ni shaharu ndumwe ndakunda kwari kumwe bitu bintu bitandukanye, umuziki ibiganiro. Ibintu bitandukanye bituma no kwiyumviriza hari hano.
Umuziki ukunda ni uyuhe? Ni uwo guhimbaza Imana? Ni uw'abaririmbyi bo ngaha tumenyereye? Ni umuziki umeze gute?
jenda kundi nirimbo mpimba za mana n'imiziki ariho time bani muri y'imiziki igihe mbandi mu ndirimbo himba za mana
indirimbo zo guhimba za mana ukunda kuzumbiza mu mwanyo yoshye ushapfuye numva byacanganye
cyoje keshi keshi mu nakombe z'irimbo mpimba za mana nk'iyo nibereye muhira byafuye kuryama cyangwa bivaye nk'umuririmbyi bari yumviriye kumuriza akaririmbo kiwe aho nimbiriza indirimbo mpimba za mana
kuri umuririmbyi yarimbaye indirimbo mpimba za mana wo mu Burundi ukunda ninde
ndakunda Rufera
Rufera
keshi indirimbo ziwe ziranshira muri muri mudu
Mwemo. 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 Akaribu karufela ukunda wa muhimbali naka.
Ninyishi.
Umubavu.
Numubavu karani njewa heri.
Umubavu nakonye neni sawa.
Jehovah jire. Jehovah nafa. Imani ngeru dende zohora nisikira Ibuyeri komenza furuka Ingoni yo kwishumikiza ko Nabasha kugera umwami kuri kinyamene Umvise gusenga kwanje Wahanaguye amarira yanje No muri bya bihe byari bikomeye Niwigeze unyererana Wumvise gusenga kwawe Nisigirwa Nako wagifise nasa Yesu
Sempre.
mundi muri bintu ukunda ari imbindimbo za sekira benshi bakunda kwitanga n'izisi n'uyo
je wone muri bintu nkunda ari ari imiziki ndakunda ndamukunda rpro ndee rpro niko rpro ari imindirimbo zinyigisha mu buzima yego
nyakaye kajya mushaka kugira avera na rpro muri uno mwanya ko bose bakunda
ndabaye kuraje mu kazi kawe
list mamba air pro era pistola nasomye divine mu gitondo arampeba soma janine na warampeba Soma kayeri ngorane zirahiri vyinkondo ndibagira gacupa karandongora sha ura kayeri keze umutima naho nkoresha amateka tuma mbimbwa mu butima niranda guhivye kagumuhiru kinyuma ariko ntari bigya utuma ntera mana bajama chupa kwanza reka nkubatize shushube kuko niwe dusomana nkaturumube etsiye nkukojeje akanyama kinguru babakizwa barakowe mama yangu banwe umutobe Chupa nafise muraru nkorera umuti Icho dupfa nuko nkino tukankoresha amafuti Ndi horo madare na mbona sana rihana Mbyutse kumbe nararanye yafi ya mira yona Ngorane yawe chupa nta mukobwa bamubi Ngorane yawe chupa ntera inyota y'agatabi Ngorane yawe chupa tuma mborerwa nshishwano tuma Ndeko na sana nkajya bana Mva muhira nateguye ngo nwa moya Niyongera moya ikacivyara itindi moya Mbonye umujama ngo bakumpere moya Bukankera ko nkataha mu gatondo saa moya Chupa chupa mbabarira papa Unteze inyota ushaka niba ushaka nje gusopa Chupa chupa mbabarira papa Erekura mpobya sana mu buzima ngire ngwe kapfa Yabura umuntu afatikaje no kuvunaguye No kugandaguye nkahamba nkasiga nkwibagiye Kugira umujama ariko ukangira umujuka Mbuza kwigerera ukambuza gutaha muhira Kimwe nkukundira mpamudi yo gutamba mpamudi yo kuresha abademu namaze gutimberega Ntazibana zidakomana amahembe sino guheba chupa mba ndindiriye bampembe Nivyo na karura ryoshe kiyagahuri nta murundu tumira ngo yibagire isange ingorano uri nkura mu mubindi nkukure mu bantu kangira umutindi zuba rivukanya mbura ubuntu Ndaye mborewe mvyuka mvuga inzoga ndahevye mvyuka mvuga ngire nje gukizwa nari naratevye Nkizwe guteme ngo andoze ntiyakaravye umpaye impapu y'akabare gatovye mba ndayinovye Chupa uri kibazo kimpanze ndakwanka ariko nkubonye ubwo nyene mba nkukunze Hari ukuntu ndemesha vyahaye mfise ikibazo nyoye ukame ngo ntacabaye Nuko ingorane zigaruka hahandi vy'imigaro birangira ntijava kwa kundi Nivyo byose ikimbabaza cane sikindi nuko yo naciye ukwezi aribwa ijoro ku mutwenzi Nico kibazo mfise mborewe mba bose nce ngwara ya ngwara yo kuvuga bongere bose Uko imwiheze nguma muri twungurutse tuja hari umuziki makinoti ndayimaze Chupa chupa mbabarira papa unteze inyota ushaka niba ushaka nje gusopa Chupa chupa mbabarira papa erekura mpobya sana mu buzima ngire ngwe kapfa Yabura umuntu afatikaje no kuvunaguye no kugandaguye nkahamba nkasiga nkwibagiye Naho nyobwa urimbwa ndaguhevye ndakuvumye ariko egera nkusetere neza sige ndagusomye Bye bye chupa Bye bye chupa ma Bye bye chupa Bye bye
Nkumutse tukamukuzanira byo genda gute
Oya no kumvitsa gare bisanzwe Zero kumuyagisha rega nanje biranezera kandi nanje nifuza ko bano mu muririmbyi Yego
Urifuza ko umunsi umwe mwumvura no muri musta ho mu Burundi
Neza cyane
Naho yoba wari wese
Wari wese ntangora
Kagani
Yego
Umva wa muganiriza ibintu
byiza Yego
Eh tugushimire cyane
Murakoze cyane na
Ego eh muta
Nako numvirize ikiganiro cyari kiryoshye cyane bakunda kuvugana ku byerekeye Alvera ariko nabyumvise Ariko neza cyane
Yari yabishije inkumi kugira igaririze ino bisore yari yagarya
neza sana tubashimire sana kubona
Tubashimire cyane
Yego murakoze cyane
Dabo Jenzo muta
Na kibazo
Musa gusanga ga
Na Dabo J tuzunguza na Alvera amwe na
Ego Tuzabasanga ga nyine
Change tuzobasanga hano.
Yego. Tuzina dufashe nimero. Za bakugira ngo bizotwara tubahamagare tubazane.
tumaze imitsi tubikora ari giye tufata abaririmbyi tukacaba tubahuza
n'abafana babo
bakunda indirimbo zabo hanyuma bakacaba bigenda neza sana
cyane
hanyuma bakacaba bibariza ibibazo bya bindi babicisha kubamenyesha mwebwe abamenyesha makuru bacaba babaza directement macho macho kwa macho
amaso ku maso
amaso kuyanje so tubashimire cyane
ego tubashimire cyane
urakoze cyane ubananye mujyohegwa
baronka amafaranga n'ibintu n'ibintu nabantu
urakoze cyane
merci
okay sana
panza good
imeze neza turabandanye
tunabandanye kipanze neza
tugure ibitumbura sa meze neza eh usanzu gurisha ibitumbura ibitumbura ni sawa
ni sawa
ukurumviriza kaziki
eh kanombereza ka radio ntango harana
eh witwande
ko
Josué Joshua
eh
Joshua intwari Joshua
ari mohem uyo
Joshua
uwo yumviriza ndirimbo zako himbaza imana
urazi Joshua Joshua yatanguye Mose asigira Joshua Joshua rero niyo yashikanye
abisirayeli
mu gihugu
cy'isetera
oyo
nibyo cyamuramye cyane cyane dukunda
none ni nimbe Mose ntiyinjiye kubera iki
yego ntiyinjiye baramubujije gukubita kabiri ku
bamubwiye ati ntuwewe ntiwinjira
ntiwinjira ntuzogera muri kirya
ariko Yosua
Yosua arashitse ubwo nagiye dushikane mu mwuka
Yosua bimeze neza urasenga
neza cyane cyane
ya pole urubatse
ukebo
urasenga
sija cyane
Senga jari.
Senga nisiyose, sengera nyene mu mutima.
Eh, usengera mu mutima? Cyangwa kubera akazi. Akazi cyangwa gutwara sana.
Eh, nikashora ko nyemerera nyene ko nta gusenga nisiyose.
Yego.
Urize Imana.
Cyane cyane.
Yego.
Utugera umurimbyi ukunda na karimbo kuri kongera amatwenze
twiza. Wacha kabafinga.
Eh, ntagumiza.
Na muziki umucika.
Umva kuma metse ngo.
Aho kumviza akazi.
Eh, so muziki.
Kumviza makuru.
Eh.
Ubona masaya makuru n'ubundi masaya eh ucumva makuru.
Ico ni ico.
Eh, yumvize yuko igitoro cha bonese ku station. Kama bisi na mirongo hariya muri vire. Ibintu cha bigenda neza. N'agasukari ko kabonese. Urabona ko ibitumbura. Mbe isukari iraboneka iyo mukora kano kazi.
Sinzi na jenda rangura kweri.
Amurarangura. Abakiriya ariko baraboneka.
Eh, okay.
Muku iki bashiza gute iki?
Indobo.
Iyi ndobo. Wavuye muhira yuzuye.
Eh yari yoze.
Uracha ubunise wavuye muri sangabisa.
Gatondo sanwe.
Sambiri. Ndabona sambiri ubunise saa 6 igeze nga saa 10 na 2 izo bigeze nza. Ngo heje saa 12 ucuta. Kenshi wo rutanka sangabi
utwa. Eh
ari giye ubitahana muhira ukabisubirana muhira.
Eh nabo ndashobora kuzamana biheza mu mwanya muto.
Ah. Wo ndora impizera imana.
Cyane.
Iyo uize imana
byose birakubura
irabikora
yego
yakoze biriye
n'ibindi zobikora
izobikora yahejeje bijya bitumbura byejo ni bitumbura birahera
cyane
gose so urakunda muziki rero twavuga bifiere ku muziki urakunda muziki urakurikirana muziki
aya mese kizi cyane
nyine indirimbo z'imana
duhimba z'imana nyine
ah karimbo k'imana ko guhimba z'imana kamwe ukunda na kare
ah cyane twishye kwe
kamwe konyene
aya kamwe na wanda ko yesha
ari kajya karirimbo kajya karirimbo urakazi reka tukuririmbire aho bana b'Imana yuko urundi uhinduka ikibuga cy'abadayimu oyira dukunda urakazi
bo ndazomba mugabo je Imana yo wanje siyo kuririmba gusa zirangyohera ko Imana yanje siyo kuririmba
basi ririmba n'akarimbo kamwe nawe nyine nubeshira
na Imana yo kuririmba afise kabisa zirampembara
Imana yo basi imana niyo buhungiro n'inkomezi zanyu niyo ntayuze
zose ndazomba kwa nyana ariko nazomba
indirimbo zo guhimba z'imana zo mu gitabo
cyo guhimba z'imana
Yesu wageze ku irembo iyo ntayuze usengera he
muri katolika
ah turondere ka katolika turondere ku muri katolika
ya indivuga shima
Shimwe tambire uyumudiho ni uguhimba z'imana ya
akora kazi
tuzi ndazumba akakoririmba natonze koririmba
Yeah. nyagasani ndakwiragije umpori ruhande imbabazi zawe nizingende imbere
nzagusange mu bwami bwawe twishimane iteka
komeza intambwe zanjye nyagasani ngukurikire ntadandabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere inyongerera imbaraga ibiru wawe dawe ibiru wawe dawe
komeze intambwe zanjye nyagasani ukurikire ntagandabirana mu buzima bwanjye bwose
Mwese neza, ee afisena tatuaj.
Yashim.
Uitwa nde?
Colonel.
Inde?
Colonel.
Lionel.
Ya
Lionel.
Akwa nipo kumbi za kani, nakuwa ni mzimande?
Ape na wanzi.
Na wanzi?
Kituwa kute wazi.
Ape na wambesh.
Kuka busengo. Tasume nyakari.
Alikuwa yubi za kani mboka redemption voice.
Ah. Ok, kituwa kute?
Kituwa divesha.
Eh?
Nibesha.
Niko yari kwa rei. Wabi.
Kaibonga hale.
Kaenzi.
Kaibonga.
Kwa avuga makuru y'inyumba bace bagacishamwe tujyoheko natwe.
Ah. Bimeze neza rero.
Ndashima kabisa.
Ubanga mu byenze.
Eh.
Musanzwe ukora iki?
Mekanisi hano nye.
Mekanisi akomecha. Imodoka ngawura shora kwisambura yose. Imoteri kwisambura.
Yose ugashya hasi.
Yeah. Lionel, wala besh.
Aya.
Ufisimia kinga?
Chumini hindi.
Diset.
Yeah.
Imodo kayo sa kaisambu. Mm. Kayi churika u.
Kayi jami.
Kayi giru. Moteri osu.
Yeah.
Iwini ni wanen. Nakadimbo
kina kupis. Eko, ura watangu ya kukazi ufisimia kinga?
Chumini tano.
Ufisimia kibiri ukora kano kazi.
Mm.
No muga. Ni sawa.
Eh.
Akanotikaraza.
Eh, buke nyina yo kujya ntabo.
Ayo kujya nutundi tuntu.
Nutundi haya. Umutulinga pale ni ata.
Mutulinga?
Ah.
No mutulinga urakora rondera.
Oh ya.
Mutulinga no.
Eh?
Yeah.
Yo se la rondera.
Rondera tio se yo rumba yene.
Aga sapo.
Aga sapo no shira.
Ka sapo, sapo. Sapo nze kwali nzoka.
Aya.
Mogafana.
Katavi.
Apo.
Wewe ukundira kadziki gusa. No gukona.
Eh.
Naka mutuninga.
Tasha mase, tasha. Leka tugende gutahira.
Akuno muziki ariko?
Eh.
Muziki wae ukunda.
Sikenya abantu za kizwa imana
eh ndirimba bakizwa kunda imwe yonyene
nyinshi tsatsa embo ya pera bande
ya arvela arvela
eh
ahora za kuzana imoto
kare cyane waza kashi moto hanga ahora za ukoresha
ubuye kore kwa ngapi ya gata
aya
oke sa turagushimye cyane saka jambo ubwira icyuki abajama
tashe
Aba mukorana umukana ababyeyi. Mba kunya kukaza ine tsumba yenda tahe cha chamanje wose ari ngaha. Namwe bkenye mwashitse ngaha.
Ya.
Ni sa.
Akari batuye.
Es akari. Mushire imwe ntutse tsaye imbonyo uko ruta.
Okay.
Tsakshimye
cyane. Okay. Urakoze cyane.
Namwe.
Wabye witwa nde Lionel?
Eh Lionel.
Thank you.
Sawa, murakoze cyane. Okay, so turabashimiye cyane abanyabuyenzi twari kumwe ngaha, ikiganiro cyacu cyari kimeze neza siko?
Ikiganiro n'amavuta, ikiganiro ni waneza, ni wanene, ni tutu. Ni bintu bimeze ngo cyari bimeze neza, twagiye twahuye n'abafana b'ikiganiro, twahuye n'abafana b'indirimbo, twahuye n'abafana babafana b'abarundi bakunda abarundi babarimbye cyane, tubashimire cyane, babanye natwe mu mwanya mwiza, ntibatugoye. Je kuganje ndabashimire cyane abakozi ba BTV, abakozi b'Uganda Bila Show, ndababwira yuko tuzunguma tubatamo ibiganiro bimeze neza.
Yes, turashimiye cyane abantu bose bashoboye kubana natwe siko, kuva ku ntango ya kino kiganiro cyacu. Uno munsi twasumenyereye muri commune Nahangwa na commune Nahangwa na commune Muha. Siko uno munsi waje muri commune Mukaza na cyane cyane kuri zone ya Buyenzi. Ibintu bimeze neza sana, tubashimire mwese, ariko kandi tubamenyeshe yuko ikiganiro giheze, tuca tugenda gutegura ikindi.
Ego. Cyane gose
ikiganiro giheze tuba tugiye gutegura ikindi, kuvuga ibyiza
birabandanya
biri imbere.
Niko ibyiza biri imbere, ni ukuvuga yuko ibiryoshye cyane
kandi ubwiza buca he
nawe nzanye mu migani.
Hari umuntu yavuze ngo ubwiza buca muziko ntibusha.
Ibyo simbyo.
Oya, umuntu yabivuze je nabyumvise ahandi. Ahandi hantu
mukimanzisha
ubwiza buca mu kanwa. Ipilawu ica mu kanwa, akabroshete yego byinshi. Umuntu wabasigaye bakoresha ngo ari abantu busutse wabo buca mu kanwa. N'amakuru n'ikiganiro gica. Okay, turabashimiye cyane mwese. Shimire cyane abantu badufashije kugira ngo ikiganiro kugende neza. Witwa Niki Chiza hamwe na Karen Jessica Ingabire. Imana ibafashe. Turabamenyesha yuko turi kumwe namwe, turabakunda sana. Bye. Ciao.